Hey guys, kutheni mani ndenza umntu ombi nje nini? Yazi yena comment ndiyifumana ngo xa ndidibana nabantu abethubeni. Uankile useyo nice guy in person. Hayi bo, kutheni icinga fanuba ndiyimonster nje? Hantso sigebenga fondini mna ndiyo nto yokuyikisa i-youth endala. Qha ngasukani approach ingathi uthetha neetshomi zakho xa uthetha nam. Otherwise kuzawunyanzeleka uba ndidilishane nawe according. Handilumi mna guys xa udibana nam bothi motsho. Andibazi ke apha basike bacinge fanuba ndikhathalele iinto zophatshelwa. Wake wathi ndinopeyintana apha indoda yakhe ibidibene nam kaJeff etoilet. Ndayibuza mna uba kutheni ngandiphapheli nje. Ndathi yhu awazi kwa mna mosiwena mna ndikhe ndilibale noba ndiyaziwa nalapho ndihamba khona. Omnye angacinga fanuba ndiqumbile kanti no ndizimayindele ibhizinesi yam. Heyi andiyazi futhi abantu bahlala njani kule monti. Mna xa ndilapha oko ndiba nebhabhalaza every day. Oko ndibambekile apha ndinesa ibhabhalaza yefish bry. Ipostponiwe kaloku laa show yasemthatha ibizawuba namhlanje so andiyanga. Unfortunately ke ipostponiwe senisendleleni ezangapha. Lena laa poster engathi ibox e-Fort Street. Omnye uthi ikhalazi ngathi breast cancer awareness but kesiko lapho namhlanje guys I think i-date entsha 11 lamisa ubona ngoko wethu niye kundibuza ke uba ubani bona bazafika bathini pha umntu makathenga itikiti ayozibonela yekubuza ububhanxa that can avoid utywala noko namhlanje ndiyobukela intwana yam ukhathino apha e-house 87 eQuigney inintsi ke into yenzekayo kula Quigney fondini uyonechifichifi kuthiwa ilahlile fondini iround uyayifumana nge-7 tiger but kesiko lapho namhlanje guys.